Umshene wami we baba. Ai wena uyangibambezela. Umshene wami umshene wami. Umshene wami we baba. Umshene wami umshene wami. Umshene wami umshene wami. Umshene wami we baba. Yangithanda le ntombi. Umshene wami umshene wami. Umshene wami umshene wami. Siyabonga. Siyabonga bakwethu. Siyabonga.
That was President Zuma singing his trademark song Umshini Wam. Zuma was in a high spirit after the appearance in Pietermaritzburg court today. He gathered his fans and members to encourage them to hold on until the last day or the last point of the court decisions.